Uyo munyagihugu ariko arahigwa buhongo yitwa Irede Kwizera avuka ku mutumba gw'amabuye wazone muhweza mu ntara ya Bururi nkuko umwe mubegereye umuryango wiwe yavyiganiye Radio RPA Kwizera Irede cyo kimwe n'umuryango wiwe muri kino gihe barara rubunda batinya kwicwa baho wa matati yo mu muryango kubgayo makuru nyene uko guhigwa kwatanguye kuva uyo Kwizera Irede ariko winyuma yo gufungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba yagirijwe kutishura amafaranga yabi wabo n'uwo bubaka bivugwa ko yoba yanyuruje igihe yari akibakorera ibikorwa by'ubucuruzi icyaha ariko yahavuye yezwa na sentare y'intango ya Ntahangwa mbere ikamurekura by'agateganyo kugira aburane yide games ariko ivyo iyo sentare yasavye ntivyigeze bikurikizwa kuko Irede Kwizera yabandanije afunzwe inyuma y'amezi arenga 5 imana yahavuye icyana Irede Kwizera ararekurwa ariko naho nyene ntiyigeze yoroherwa kuko yagumye ahirwa buhongo kukaba nkako bukeye araye yarekuwe ni ukuvuga ku igenekerezo rya 16 mukakaro umwaka wa 2024 igipolisi hamwe n'iperereza byo muri komine Rutovu byahavuye biza kumuhiga ariko bisanga yamaze gukinjura kuko ababanyi baho bari bamaze kumuburira ko ari kararonderwa amakuru ava mu bo mu muryango wa Kwizera Irede yemeza ko kimaze kubura uwo carondera ico gipolisi cyahavuye gitangura kurondera se amuvyara ngo abereke iyari nawe baramubura urwo ruhigi ruca rutandukira umuryango wose ayo makuru nyene amenyesha ko gushika ubu yabakwizera Irede yabo umuryango wiwe wa hafi bose bari mu kinyegero kuko abo bariko barabahiga bavuze ko atabonetse bose bazobagirira nabi abegereye umuryango wa Irede ariko batangazwa n'ingene yarekuwe n'umushikiriza manza yari yamwumvirije neza kugira burane yidegembya mu nyuma bakaza kumuhiga buhongo budakeye na kabiri mu gihe n'ubundi yari kuguma burana yidegembya abanyagihugu bagasaba ko uwo muryango wo kubahirizwa ukareka guturatuzwa narijya bimaze kugaragara ko atakindi yo Kwizera n'umuryango wiwe bariko barazira atari iremenanya kuri iryo totezwa uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka mustaneri wa komine Rutovu kugira agire icyo ashikiriza kuri uwo muryango uri kuhirwa buhongo mu gihe nyene gupfungwa yari yarekuwe na sentare y'intango ya Ntahangwa inyuma y'ukubona ko atacyaha kimwagira.